mdala umnini waleli hlabathi kusho ukuthi sekuwusikhathi sokuba zifezekiswe manje ukuba uyobaphakamisa labo bofakazi eningizimu bamemeze ukuvusa indlu ka-Israyeli kusho ukuthi ke manje umzabalazo ubheke ngakhona ekutheni kuze kushaya isikhathi sokuthi manje kukhazimuliswe lo kuyena ekufanele akhazimuliswe
kusho ukuthi fanele siqale kuyo ubaba sihambe ngemfundiso zakhe emva koko ke hhayi ushilo usithembisile ukuthi onkosikazi soba nayo kodwa sesifeze intando yakhe futhi ubaba
kuzokala isikhalo ekhaya ngoba sibonani sesibona amanyala into esiyaziyo ukuthi ekhaya yakhalinywe kusukela ekuqaleni ubaba wethu kuba ukushadana kwamadoda izinto ezamanyala ebese sizibona ukuthengiswa kwemizimba ukudlengulwa kwezingane ezincane nabesifazane ozethu abadlengoliwe bayabulawa endlini engcwele endlini yobukholo
kushuthi kodwa hayi futhi abantu masikhuluma nabo lokho abanye bayakuqonda ngoba bayalazi iqiniso abanye futhi bathi hayi ngeke bakhona kodwa hayi vele into beloku bezohlukaniswa abantu besifazana namadoda azohlukaniswa
sesizwile ubaba usitshelile ukuthi lensimu sekuyisikhathi ukuthi ibuyele esimweni sayo futhi ubaba umdali uze waphinde wasibizela entabeni ukuba sekuzwakele
kushuthi ubaba umthetho ubeke endodeni kushuthi yiyo indoda efundisayo ngayo ubaba yena umuntu wesifazane ufundisa ingane umthetho osuka endodeni indoda yona ifumene kubaba kushuthi hayi akufanelanga abantu besifazane bafundise ngezwi lakho ubaba akufanelanga bafundise amadoda bona
imfundiso izowela kubona bonke first kuzothi ke nemfundiso izoze iyowela kwabesifazane nabo kwakhiwa kwethempeli nangokuqhubeka kokuvulwa kwensimu
qale kwehlike imfundiso lena ubaba athanda ukuthi bayazi babese beqhubeleka ke ngoku futhi baqhame bande ngendlela ubaba athanda ngayo hayi ukuthi baziyelwe ngokwabo abantu hayi bayasilalela bona ngoba iqiniso lingaphakathi kubo bayafakaza futhi nabo ngoba nabo bephila nje ukuphila kwabo bakuphiwe ngubaba
ngasimo lapho ebhayibhelini angisiwayi bangathwali amabhayibheli basibona baxhumana nangolongolo uyabatshela
since bona bakhulume bakhothile toko libhayibhele and for sure ibhayibhele khona abantu labaningi balandzela lona ya kubathemba kona kukhona
so mine kuloko akunginiki ukuthi I'm not convinced ngale nto lebangitshela kona
ubaba uthi baningi emhlabeni bathi inkosi inkosi kepha akubo bonke abayibona umbuso wakhe kushuthi umuntu nomuntu ngamunye nesonto uyaneliseka yini lapho le khona ngoba
kushuthi siyaqhubeleka kanjalo siyafunda nabo futhi abantu basazofundiswa futhi indlela yakhe ubaba ngoba futhi isikhathi sokuthi iparadise liqhubeke
hey hayi since mina vele sengiphilile hayi taba likhulu kakhulu coko
kodwa manje hayi sisekhona ikusasa asazi ukuthi kuhleleke kanjani kodwa uye kohleleke kushuthi sophinde futhi kube nguye osikhokhelayo ukuthi asiqhubeleke nini kanjani